Kia ora mai anora e te iwi hoki mai anō ki te karere. Kua rauhi te kapa kiwi ki roto o Tāmaki Makaurau, tata ki te toru tau i te rā, i tākoro mutunga tuai rātou ki te kapa no Tonga Tapu. Ai, kua hoki mai anō rātou ki te wā kāinga, engari ko te hokinga nui e kōrerotia ana ko tērā a te Maire Martin ki te kākahu kiwi. I mate te uri o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa me Tainui ki te whakarere i te riki i ngā tau tata nei, he rere hoki no te toto ki wāinga i ona roro. Nā reira me pēhea e kore ai e whakamiharo atu ki tana hokinga mai i tērā tūāhuatanga. Hei tā, Victor Waters, ko te wā i pauai i āia ki tōna whānau, te rongo wā i ora mai anō ai, kia tahuri ake tātou.
He rua taukimuri i whara a te Maire Martin, engari i ēnei rā e menemene ana i tōna hokinga atu ki te kapa kiwi me te whakataetae NRL.
My plan for the year was to try and play Q Cup, you know, get through a whole season of Q Cup and hopefully the head was sweet and maybe by the end of the year play a game for Bronx. And through injury and a few other things I've sort of got a bit of an early call-up.
He tata ki toru tau aia e noho wehe rua ana i te kēmu nei. Engari kua hāneanea tōna noho ki te kapa Broncos, kei te tūranga tuarima i te whakataetae NRL. Engari hei tāna mei koreko tōna whānau ka eke anō ki te papatākoro. E rua tau aia e noho ana ki Aotearoa, hei whairongoa mō tōna whāranga.
Obviously when one door closes, another one opens and I've got to come back home and do the things I really enjoy. So pig hunting and surfing and fishing, you know, I got to do that for 2 years, which is pretty cool. Yeah, I got to play a bit of footy last year with my older brothers and that. So it's been at the start when it seemed like it was real bad, it's ended up being, you know, probably two of my better years.
He oi, e harikoa ana te kapa kiwi I tōna aranga anō I te kapa. Me te whai rongoa mō tōna mate māhunga.
It's a great story, isn't it? I mean, it just goes to show if you persist and you've got a dream that you can always achieve something if you really want it.
Really proud of him, the way he's been able to bounce back from such a serious injury to where he is now. It just shows, you know, the mana he has. So, yeah, I'm really looking forward to spending the week with him. You know, he talks a lot of rubbish behind the scenes.
Nā tōna mana, kua whai tirohanga hau ia.
I'm really grateful for everything now. You know, I sort of know how fast stuff can get taken away from you, so I just take it all in and enjoy every minute that, you know, I get, whether it be first grade, Q Cup, you know, in the Kiwi squad, anything I really take with two hands.
Kāre kore ka rongo ia I te Wairua Harikoa. Hei te rāhoroi I te tukinga, ki te kapa o Matemaatonga. Victor Waters, Te Karere.